mbili na gatanu twatanguye kwinjira rero mu gihugu cy'u Burundi koko uno munsi tugeze ku ntambwe mugabo nababwira ko iyo ntambwe yatanguwe na sogokuru wacu nkuru nziza atwinjiza mu gihugu niwe yatanguye kutugira inama twari kumwe ndi cyabo na cyabyo uko yatugira inama aravuga ati iki gihugu kitugiyemo kimeze gutya anagutya 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 bande ba mama tugende tujanye ijambo ry'Imana Imana twaye ikibazo cya mbere abariyo tugera tujanye none Yosuwa wese ko yavuze ati ngo tugende Imana iratubona kuko Imana yari yamubwiye ati bintwari urabo muhiza ushika mushira manga ntugire ubwoba kuko turi kumwe nawe rero niko byagenze natwe yaturindishije kuko murumva abantu twahora turyana turi bamwe tuvukana ugasanga umwe aracyafise rya cumu agucumita nawe umenga nta nguvu ufise mu gukarinda ukagenda yaturindishije mwibuke ibimenyetso n'ivyinshi byerekana yuko urugendo turimwo nta rutaniye n'ubwo abanyisirayeli ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byaratweretse neza ko kuva mu bihumbi bibiri na gatanu twaguma mu bidacika muribuka ibihumbi bibiri na gatanu twagize amatora ariko arimo imvururu ibihumbi na bibiri na cumi bibuko nyine ibihumbi bibiri na cumi na gatanu biburudubi niho twaciye tujabuka uruzi yorodani rero niho twarujabuka mwibuke sokuru wacu nkuru nziza aciye avuga ati umwe wese atwaribuye gicibutso cy'uko tujabutse umwe wese arishire mu rugo iwe gutyo umwana azobaza ibyabaye tuzomwibutsa yuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariho twajabutse neza igihugu kigaca kija mu mahoro none ga yemwe twaciye tuja mu mahoro mwarabibonye aho hari inkeka irimo bukeye kabiri aratubera Yosuwa koko turabandanya rero turabona yuko Imana iri kwiribonekeza idukoreye ibitangaza gushikaho hari habarundi babiraba gutya batari bazi n'ivyo ari byo bari bameze nk'abanyamisiri bakurikira abanyisirayeli hanyuma abarundi twese turakorana kandi rero dukoranye niho twagiye kubona neza yuko ibibi bidushikiraga mu Burundi byose biva kuri Sekibi yatwiboheye ko duca twese turasubira turasezerana rya sezerano Yosuwa yasezeranya abanyisirayeli akavuga ati nzokurikira Imana yose namwe muravyemeye bati turavyemeye tuzokurikira Imana yose icyo gihe cyatubwira ati dushingibuye gicagiriza izo twagiriza nitwahemuka kuri iryo sezerano twebwe abarundi ni igicagirizi izo twagiriza mu gihe tuzohemuka murumva yuko turi muri urwo rugendo hanyuma dushike rero dushikaho sogokuru nawe hageze yuko aja gushikiriza icegeranyo cy'ivyo Imana yari yamutumye mu Burundi kandi ndabwire icyo nicyo cya mbere gituma muza muremera ko ivyo turimo atari ibintu by'ibishobisho ari ibintu by'ukuri